dear any asenka for and semi huena yen fieni enchemu ewo Bolgatanga eno no ewo eye apa east mantam no emu na ene entie fro eba ene se empanifo a omo ene hwe ahonedie ensem so de ba betudwa so kopiemu ewo Bolgatanga ne mpotemu a ene sanka wo se fie bia sebi usi fie ni wiya onim se eye de nipa bedidi nipa didi wie so de a ene de enye no ebe fa baabi api sebi wa didi fa cheme na so awosam ne se omusi dan ne wiya nyaade a sebi omo esi ejanan bia we ama bia oso nko manfo otumi koko di agro esi akan ye sports stadium ne ho ene omanfo ada ne ejanan bia ene obeko na sebi sebi mpanifo mani mu a omanfo eje omo nan e wo sports stadium ho no mo aya reho pa ne sent mpanifo obo omanfo koko se omo omo ye saa no omu nyan afefie bia so nhwe na omu nsi ejanan bia e wo ho
kopie mu ewo Bolgatanga men's ni mu ai wa Upper East Region e kamia yesen nkofo mu wo honom no wo modi Bolgatanga Sports Stadium no chese honom e na wodi aye jana bia woja wonan egu honom eno e na Municipal Environment and Sanitation Officer Anidim Edi Ora Evans bona ode ensem bi ababetu jwa ese ukokopie mu ewo honom ase ne ase bi nkofo eja wonan ewo honom no eni enyan pam chese wuko honom se wuko akoye bibi ewo honom niema wo nai ebe tietie mu nom wanka sa weni enye ho eno mu ana wode ensem bi atudwa aka se wo hye man ga na mu ankasa ukopie mu ewo Bolgatanga bebi a woja wonan pam ewo honom no chese ya ranki omo a moda so ewo 15th ewo oman ga na mu eno nti Mr. Charles Awuni ono ana ye assistant regional environment health and sanitation officer wode ensem bi aba betudwa echem ka se wo mu po mu humo dimpa ama aban empenifo akokopie mu ewo honom na so wo bi nim na so wo kokopie mu ewo ho so wo kwakoja ne nan am emra ene ni bedi na chese wotimi ahwe na wo siesie honom pa nti se obi ehye no ho se wo kwakoja ne nan ewo honom am senia empenifo ene ni bedi no chese ne ni enje ho kra
abusia ye nyina Bolgatanga ense mi so manfo ni agya na bia ni sports stadium enye bo no mu kwakobo ne mu agya nan pa na sabi omo ekwa akojai eswe na yentwe ho emra ye ba